Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yami in shower of war. Say, would the profiti no ayade atua. And then so, meeting Yami as a mobro. Would Yami as a ma, a sina, one for tea, Nasem, and it be allowed, or yea. Would Yami Nankasa, uncle Tina, Seman, it be allowed. Kai Bible na, Bible sina, if it is yellow. Na asem no ho na asem ni onyakopon na ho ase na asem no ye onyakopon hallelujah en ti oso mu se abodi fiti ase ni baba se asem wo ya me no ken na ho na asem no makasa en onyakopon ho na baba be se na asem no e ye onyakopon hallelujah orofo me no be kan ya me asem kakra ti de medika kan isan se ya me asem no e ye yeta ta bia ni enti abrebia ya ni hia onyame asem e wo ya brabo san se eno etetene e kire kwampa bi hu kwampo ni yemfom so ayeye ene ni ma bibi uyi nyame asem firi wa brabo mu a de wo ye bia me fin se e di sinto ba ede e be ba wa brabo mu na onyankopon asem no e yeta ta di etia make a satchel, say Unamia qua. Dear Mikan, you say, say, do baby now young from so. Na so open in Pofre on Oka, a yanoti. Open in your chair, open in your nuts will be a woman, de crachel, a fro, can be chewa or so tea. And from so well, said the tears, and from so old. Nene, nipa ya ben, yembe, enfum, yembe atene atene, sorry, yembe atene atene. Unipa pese, o ya adi yempone yemfum, so anenke nipa yede, e yele duyum duyum, onko su ne wanye. Se o ya adi yene, o buhunu no, kachira o se di, o yene miya, dofo, ishe o nyame di yemuse, enwe jayin. Usofu o buwa manye se di, o yene nye jayin. E yeda buwa manye se di, o yene nye jayin. Mpo wa dofu bi ana wa damfu bi ya odo wa na unipe bi ya odo wa na te unipe bi ya mpo humu se eneme bi ya wana msu wa babu munu uye na enye na wakache wa se odofu wade uye iti enye misa ujasua wade ujasua esan se ye mkwaji iti ye mkwaji iti ena ye wo asa asibisu se unipe biti meko heavy iti no tutu wana mwoyi nepo humo di imbi ya se heavy no wansu obeka umu na yini na kushia wa kwa shuru ahini ilo. Hallelujah. Mene wakain. Second Timothy no. Chapter 3. Verse 17. Sorry. Second Timothy chapter 3. Verse 16 to 17 no. Eno. Ena mipese. Mene wache. Ene de izuzo. Hallelujah. Ene is 16 August. 2024. Inti no. Warofo. Second Timothy chapter 3. 16 to 17 in a manner of a kind, Sabbath. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Bible na se mo kan o se na atro nyina efi onyankopon de ehomi mu. Neema atemi ye atemi atemi any thing you can. Hallelujah. Oh, say, who ya, dear? Na you catcher will say, Mammy, dear, who ye ya? Dear, who ye in fatter Christian? Dear, who ye in fatter said, would you put us in who ya? Who ya, dear? So for after what woman is a mamma, dear, who ye in it? A valley out to see ye. A branch here within a tea, a fapem, a ni emrenum, and I say, a ninja mea semu mubra. Joshua. Also, Joshua. Ah, yes, sir, won't me more crom crom ye, dear, a brabo. Babu sin yamia semu, a yema, tinny ye, a tinny a tinny, any tinny a brabo. Oh, say. Would you papa say, oh, what thing, Abraham? Eh, Yamiasim. Because a seminal be better with dear. There was some way, and I said, dear Amy. And Sarah bit me about in the Abraham, and she said, Yamia seven, I didn't. Would it come up, Abraham? Now, friend Yamia seven, say, and you die every year, and I'll pay every year. So why, and then it's ah, won't you mean whom would Yamia pine? Won't you mean Morton in the Abraham? I believe you are. Near my baby, a baby, massa. No, when you open the enemy. Rebecca said, Namedi, I didn't dinner. My brother said it here. Sorry. Now, would be passing me to the Abrabo Cosso. And I remember quite a year, maybe Moody, ye, Unni, dear Oye, Sir Odinia Menepo, and our devil in some level. When somebody my boy will be a bravo in India, there's where we are, a yabasa. Na one or the young coupon lantern. More chassis, and no more we any effort. It will be comfort with young coupon amounts, I will say. But I was in our truant in effort with young coupon was in a gemma and chill, said the amateur tree. But I will say, I throw ye yama and chill, I make the tree. A yama attain ye, so we are giving you, say, Papa, do ye in it. Any tin name. A kind. It is a way I did make us a ya. Bonnie Ben, who depend on what catch us at your way in any way, open we. Why often so, who suffer no work? Tiasia, what the Bible about town watch the church, sitting in the SMT of Tiasia, who be one of my book, the software in the Cassa, or one from so I are the wolf, or bow out our years so. A software flow, and I saw the afro there too in him. Say, and yet, my Christ will deserve tower years so. And in the book of words, I saw the cool be giant. The Sabema or Pesso Walim Uni, who Christiani, Pesso Walim Unina, it's solid to say, I saw from Penny for now, solid Penny for after all the year two, and you say, dear old Pesso William, and yet it's ya, your doctrine, and I tear your marriage. In the dream, when I'm so old, is he can't, and I said, Nam say, or dinner, Muntino, or by printem, if you are solemn, and I'll repent them the own tea as Sama. And Penny for the atom anymore. We be free no more for yet the ope. Unamun niema, any di papa. Unamun niema, now or corner ya libi coponas is ya so dia. Now per se, or ba, or so for ama unya coupon chance, unya may any day any salary. All scripture is inspired by God and profitable for teaching. Unya mea sem as a truly every young woman, a yamadi, and chill. For reproof, ye debate no for corruption, correction, ye debate no. Hallelujah. Be ye mistake in from so na natural se ba me de wo ye ni dika ye ni se. Oh, any tini ni mu e ye. Abrabo konkon, se ba ya betimi ananti adiet audia po abrabo ye de e ye konkon. And for training in righteousness. Oh, sebe ya obeti midia aye anante mwuse bizikulati mwudia anante aere edi yako abrabo konkono eno na nyamia semu kawa ha orofo nyamia semu no enchichiro na emu ebi ama pahabu na muhu papa ene diye ipone enti se upe papa ubeye papa se upe mwani ya wana abeye mwani esani se ensemu nina hawa eni da and the dining, and a part of your name, and I say, Ye tit down so. Nancy would be prepared to come and say, Obey it, obey it, obey. Because so, a kind of message will say, Will you depart into influence over your cabbage ever far? So, who can an hour yet, and who seem to look at yourself, Papa, Mama, dear, will you ya, or of war, Miss Low, sign for you, nay, yet, dear, ten. Na abrabona every pay, na abrabona timi do where they are going. So why, Nenny, sir? Now, so go, but I said you will be yala. Nessie, when you're mere seven and yardy, the entertainer. My hope I'm in a mere seven and the entertainer. My hope I'm in a mere seven churchill. My hope I'm in a mere seven, Emma, a bravo, and so a new that would not go by you know when the moody etcher. Hallelujah. Verse 17 was saying that. The man of God may be complete, equipped for every good work. Hallelujah. And unti ebe ma onyankopon onipa no agyina ni nanso ewo onyame adwuma no mu ji on enti onyame nipa no nso so se ohunu saa nneema wo agyina na wotimi kyerɛkyerɛ na wotimi ka ne nyinaa kyerɛ wo na wodi so ɛma wo no nso so no wowie pɛyɛ ɛsiane sɛ wabɛyɛ dida enti sɛ nyame asɛm no nokorɛ ne wɔ hɔ no wantimi anka a ankyerɛ members no a ɛyɛ asodie kɛseɛ de ɛma no paa daakye atemmu wo da no ɛbɛbu sɛ afiri no hɔ na yɛwɔ nyame asɔfoɔ bio hɔ yɛwɔ mpanimfoɔ bi wɔ nyame asafo mu a ɔmo nso nokorɛ paa no ɔmo ntimi nka nokorɛ yɛwɔ asɔfoɔ bi a nokorɛ ɔmo nka ɛsiane sɛ member no adwudwa bere no member no ama no kakra ahyɛ ne ho nti no ɔyɛ adeɛ a wɔntimi nka ka nokorɛ kyerɛ memba no sɛ maame awareɛ a watɔ so yinyɛsan twɛn ho ne papa wokum ka nokorɛ kyerɛ bɛrima no sɛ papa yi wowɔ yere na wosa wompana ɛnyɛ saa wokyi ne bɛfa wo yere asɔfo wontimi nka nokorɛ ɛnkyerɛ membɛse no nokorɛ paa fitaa yi womntimi nka ne yɛpɛmpa wo mɔ ɛno ɔsɔfo no woyɛ sɛ yɛra wowie pɛyɛ sɛdeɛ bible ɛka no onyame de members no ahyɛ wo sɔfoɔ no nsa nti ɛtwa sɛ onyame nipa yi wotumi ka nokorɛ kyerɛ members ka nokorɛ kyerɛ members sɛdeɛ bible no ka no ka ne saa na menyi bi mfiri na mfa bi nka wo because woyi bi firi mu a atɛmmu wo na ne yɛbɛyi afiri wo deɛ mu wode bi ka wo nso so a atɛmmu da ne deɛ bɛka wo deɛ ho ama ho nti wɔrefo ei sɛdeɛ nyame asɛm teɛ no asɔfoɔ mom yɛnka ne sɛdeɛ nyame asɛm ka no noa na yɛmfa nokorɛ ntete onyankopɔn ma yɛmu ɔmu hu sɛ nyame yɛ baako pɛ nyame nyɛ mmienu nokorɛ 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 ɛne yɛbɛtumi ne nyankopɔn wɔtumi yɛde anante abrabɔ bi a yɛrebɔ no ɔwɔ sɛ yɛhwɛ yie na yɛtumi gyina nyame anim ne yɛwie pɛyɛ abrabɔ bi a yɛrebɔ no ɔwɔ sɛ yɛhwɛ yie na yɛtumi nante nyame anim ne yɛwie pɛyɛ anyɛ saa yɛhu deɛ onyankopɔn de animuonyam ɔdɔfoɔ that the man of God may be complete ɔsɛ na ɛno nti bɛma onyame nipa no awie deɛ ɛpɛyɛ ɔbɛwie pɛyɛ halleluya ɛbɛma onyankopɔn nipa no awie pɛyɛ because nyame nipa no tumi kyerɛkyerɛ wo nneɛma wɔ nyinaa no a ɛma no wie pɛyɛ equipped for every good work ama adwuma no a wɔyɛ no abɛma no nyɛ adwuma no a wɔyɛ no wɔwie pɛyɛ nso wɔ adwuma no a wɔyɛ no praise the lord ɔdɔfoɔ ɛyɛ a na sometimes di yɛwɔ ka ɛsiane sɛ sɛdeɛ nyame si tie ama yɛakwanya paa hwɛ bɔne bebree bɛ a yɛayɛ bɔne bebree bɛ a yɛayɛ ansaa mpo a yɛbɛhunu nyame ne a yɛ bɔne bebree na onyankopɔn adom ne ɔdɔ a ɔde wo ma nnipa nti ne dɔ a wɔdɔ yɛ nti no wanhwɛ yɛ bɔne so ne yɛ ani ama yɛkwan ama yɛaba ne nkyɛn enti yɛaba nyame nkyɛn yɛnkɔ so nyɛ bɔne ana mekamfo yesu kristo ama wo saa bere sɛ wodefoɔ ɛberɛ a na wonim nyame woyɛ bɔne bebree na wabɛhunu nyame wokɔ so yɛ bɔne anaa gyae bɔne gyae bɔne nyama wɔnyame ne munyam bi ɛne de ɛntɔ so gyae bɔne na ma nyame ahoɔden bi mmra wo so gyae bɔne na ma nyankopɔn bambɔ nyɛ kɛseɛ na nsɔn so bɔne bible sɛ na bɔne akatua ne wɔwuo na onyankopɔn adom a ɛyɛ akyɛdeɛ no ɛne daa nkwa ɛwɔ yɛne awurade yesu kristo mu enti woyɛ bɔne a wote aseɛ no wo ne woyɛ te aseɛ wowu na wɔn a wɔyɛ papa no adom akyɛdeɛ no mu nhyira ne ahoɔdene ɛyɛ ɔmo dea halleluya na ɔsoro ahenni nso asa abɛyɛ ɔmo dea enti dɔfoɔ sɛ wotena bɔne mu no wu a wobɛkɔ bo nsɛm gyam wotena bɔne mu no wu a wobɛkɔ hɛɛ enti dɔfoɔ yɛ papa dwane firi bɔne ho ne bɛba ta yesu kristo ho na onyankopɔn yɛde ɛnyɛ wakoma so adeɛ ne deɛ ma all scripture is inspired by god and profitable for teaching atwerɛ nyinaa firi nyame huhumu ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ ɔse na atwerɛ nyinaa firi nyame huhumu na ɛyɛ ma deɛ nkyerɛkyerɛ wanka sɛ ɛyɛ ma asisie wanka sɛ ɛyɛ ma korɔno wanka sɛ ɛyɛ ma ɛdɔman wanka sɛ ɛyɛ ma ntɔkwa wanka sɛ ɛyɛ ma deɛ nkyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ sɛdeɛ bɛyɛ kan for reproof, for corruption. Oh, it is a way idea. Make a way idea. Now, I try to say, "Mammy, the way you know, then you try to entertain." And for training in righteousness, say, "Be able to meet you a fantasy." I'm what my the apple, a braba, a yapon, on righteousness. Praise the Lord. And no one said, "Yeah." Giant Jamai, therefore, name it. A Yami, Enna, Nasem, a Cassa. Dear make any answer. A brabaya conquon, ubiting yapo. So it's Baba Basadia, and if the dear won't go the ultimum. So it's me at the end of the year, and no intimate year as well. Into the photo by the end of the fire day. Sansa, a millipede more any more, and so bad a banker swallow. The Sansa, a millipede more any more, and the moon be better also. The Sansa, a millipede more any more, with Yankopon and Uber Boom Pudding Pool. The snow, the four would hear me. Nam to me with your coupon, a war or day a fair summity. Nam to me with your coupon war or the good be known for, or good be attending dinner. The slow with your coupon to me in a more dim say. The American in Alice say, the slow say, Chum who free upon you. Now we are the answer near Kayanwati. She said the away and the answer why. Tiwenim a map with your coupon. No one upon empty the nature. She would not upon find the first one. No go home with your upon the enemy. But a yakupon on a papa. Now swan in the unit in the idea. Who but I use my yali or how I take tea with you, sir. Name was a whole quiet yali moa. When your upon be with you. The son said, "Will you, Yamia, who to me a dean in a year? Till I'm a fellow, I did in answer to him for me, my friend, sir. The name of the old fellow, who to me a dear in eye, little of a fellow, a dear in answer to me for. Send a me, I'm a part of your name, what a shop so, and from our home, a yamen at this arm from an arm. Tia will be a young yakupon, and hiding, a dear hour. And now, Cassandra Yale, and San Rose, him of the use of this. They will die the day, and you yakupon in your own fire. Chamu free for him, your papa, no amount of command, the pepper. Yakupon, and pepperoni, but or dad the money for. Or dog would tie bonino, not what dog at the money for. A sense that I used to do so well, the dog body be witchy, young one, at the money for, till I used to do the body be witchy. The bonino, we had in Yakupon, what time. Now I'm tired of myself. So if I bet Sunday a few na pound, but no more bet na go on jail. And my above one pin from pride energy. So much is on my brother. Into the American say, "Today the American say more can say, 'A yeman chile chile, a yeman ting ya ting, a yeman ting you know.' I'm only paying my poor brother for pon. But if one and you money they didn't feel, you know what I say? Say the American say, 'Your sorrow be better than the cabaret. Can you be dear be cap up a salary up a jet?'" The answer percent of the said, "Yamia Sema would tea a year chinsica, Yamia Sema would tea a year chair time, Yamia Sema would tea, and when a dober put in by you. At the German, the old, not the German Abbasapro. The old, our old Banaman Shatari, who would read those for Abbasapro. It would have been helping, no, and Yamia says, 'You know, manager, whom I didn't mean to corner on your map. The horror or how near tea will soon yard the whole the other day, anyhow. I would not upon any in the bow or down the dining. The catcher will say, 'Yes, you please do, or Yami or Tias.' Now, once a son, a Bible is what said the old Tia and Fiapin and the down the dining. It broke once in a mere 7 years, you broke once in a mere 7 church, broke once in that Jawija and you see a catcher once is our brave way with you. Second Timothy 3:16 says, "All scriptures is inspired by God and profitable for teaching." When I mean say, "My same here," and same, I'm trading every when I mean, "Hmm, yeah, my dear." enkyerɛkyerɛ ɛyɛ ma enkyerɛkyerɛ ɛne tenenee ɛne atenyie ɛne tenenee abrabɔ wohu enti ne sɛ wohunu saa adeɛ wei ne sɛ wo sɛ wobɛtumi de adeɛ no anante bia anaa wode wo ho bɛto so a ɛfii sɛ onyame anim onyam bɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ kɛseɛ ma wo paa enti wɔrɛbɔ mpɛntɛm ɛnyɛ nneɛma basaa bia mpɛntɛm ɛnnwane mfiri nyame no ase mpɛntɛm ɛnsɔre mfiri nyame akwan ho na mmom kɔsoa no hunu sɛ nyankopɔn pɛ ɛne nkwagyeɛ adeɛ nyinaa mu no nso so no wɔne bɛtumi aboa wo yesu kristo ɔwɔ hɔ ɛnnɛ ɔkyena ɛne daa mpem wɔnsesa na baabo sɛ nadeɛ wɔteɛ a na wɔteɛ mehyira wo saa berɛ yi meyɛ wo kɛseɛ wɔ yesu kristo nasoreate ne din mu onyame ɛntene ne mu nkyerɛ wo mee me din ɛde prophet ebenezer na ma gye afe nkɔm onyankopɔn nhyira wo onyame ɛnyɛ wo kɛse onyame ɛntene ne mu nkyerɛ wo ɔdɔfoɔ wohwɛ me video no ayɛ a no ahyɛ wo nso hyɛe na afoforɔ nso ɛnyɛ birihwɛ hyɛe na ɛntimi ɛdu no akyiri na yɛ nyinaa na yɛyɛ yɛka nyame asɛm na meka na wo nso wo hyɛe a me ne mu nyinaa na yɛyɛ adwuma no nyame ɛntene ne mu nkyerɛ wo ɔwɔ yesu kristo nasoatedeɛ no nti adom nti amen.